Fidelis, ambao mmeimbwa naye Philip Sabosa naye Kenneth Alofa. Wanabendi wetu, uwanja ni wenu.
Wimbo wanne Tenso Tenso, wimbo wake Salamana. Mwendo wa haraka haraka. Thank you.
Wakiwa wanatamatisha onyesho.